Udala ngithule ngilindile ngizibuza ukuthi upha uzovusa umzansi athi ngcono ngicela wanna fix the girlfriend if I don't know amen. Udala ngithule ngilindile ngizibuza ukuthi upha uzovusa umzansi athi ngcono ngicela I wanna fix the gun, bring you fun and all. You fun and all, Herman. Yeah! Herman Mashaba, Herman Mashaba, Herman Mashaba, Herman Mashaba, Mashaba, Mashaba. Yeah! Herman Mashaba, Herman Mashaba, Herman Mashaba. Mashaba, 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 my president.